Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe neza abandi mwaramutse muri kano kanya kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya kane munyonyo 2022 mugire mukurikirane amakuru twabateguriye kuri radio Haguruka. Aya makuru mukaba mushobora no kuyakurikirana muciye ku mihora itandukanye nka SoundCloud, YouTube n'iyindi. Ingingo zimwe nkuru nkuru muzigize aya makuru akaba arizi zikurikira. Abasirikare b'Abarundi batwagwa kugwana mu gihugu cha Republika iharanira demokarasi ya Kongo, batwagwa batabanje guhabwa akaryo ko kuvugana n'imiryango yabo. Abo basirikare hamwe n'imiryango yabo bakaba batewe ubwoba n'iyo ngendo y'abategetsi mu gisirikare, mu gihe babona ko bariko barungikwa muri Kongo kugwanya abariko barenganywa na leta y'u Burundi. Icyo abo basirikare kare basaba abakuru b'ibihugu vy'akarere ku ngorane z'izo ntambara bariko bakwegegwamwo, turaza kubibashikira. Inyuma yaho Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe SNDD FDD avugiye ko kwiga ataco bifasha, mu muhari mape Burundi buhire baranegura bivuye inyuma iyo mvugo. Muraza gukurikirana umuhinga mu vy'indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza sanswe avugira uwo mwari. Jeraze Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi muri kino gihe aragerezwa gutanga uburenganzira bwo kwiba ibikoresho bitandukanye by'inama nshingamateka, harimwo imoteri zitanga umuyaga nkuba, bikaba byoba byagiye kunyegezwa muri karitsiye Gatunguru ya zone Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bavuga ko baguye mu gahundwe bavyumvise. Intwaro irimwo indongozi nk'izo ngo niyo gusezerera, navyo nyene muraza kubikurikirana. Babateguriye n'ayandi mu bisata bitandukanye harimwo icimpunzi, mugume hafi ido n'ito ryayo ni mu kanya isase. Kuri mikro muriko mwumva ijwi rya Dondo Tuye Mbaza Umutima, mu buhinga bw'ivyuma naho hari Justine Manira kiza kaz.
Iyi muri ko murumviriza ni radio Haguruka. Radio Haguruka, haguruka barundi tugwanira igihugu cyacu.
Aho rero niho twavuga tuti ni mbere yuko twiyumvira iby'abarundi twokora, abo buno busi batwara nibo bakeza guca bafatiya mbere kugira ngo barondere ingene bashira mu ngiro rudo rubanza. Muti gushira mu rubanza mu ngiro ni ukuvuga iki, bokora iki, ni ibintu byumvikana. Uru rubanza rwavutse kubera ugonyanga amasezerano y'Arusha mu gonyanga ibwirizwa shingiro rya 2005 mu kwemera yuko Nkurunziza atwara ikiringo cya gatatu kandi amategeko atabimwemerera. Hari ingaruka mbi zavuye kuri ibyo bintu. Hari abantu bishwe, hari abantu bapfungiwe ubusa, hari abantu banyazwe ibyabo, hari abarundi bahunze igihugu. Uno munsi batwara Burundi rero nimba batagomba yuko kumbura abarundi bazaba bafata ingingo zituma uru rubanza rwubahirizwa. Ingingo uno munsi kumbura atangwa viza arizo, ariko birashoboka uko nibaza ko ingwano yo kugwanya abarundi bose naho waba bakomeye gute iyo ngwano barashobora kuge kwibaza ko babo bashobora kuyitsinda mugani baza kwigoye. Naho rero mvuga nti bategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bose barenganijwe bivuye yuko bashyigikiye amasezerano y'Arusha, bivuye yuko bashyigikiye ibwirizwa shingiro bategereza kurenganurwa. Niko kuvuga leta y'u Burundi kugira ngo ibintu byorohe yategereza gufata abantu bose bahunze, abantu bose batavuga rumwe, abantu bose bafunzwe, abantu bose biciwe ababo, bakarondera uburyo bituma baganira kugira ngo Burundi n'abarundi bisubizwe iteka byambuwe n'ingingo igayitse y'uwararongoye sentare yubahiriza ibyizwashingiro nabo bakoranye tutti bagiye ingingo igayitseri yafashwe n'umugambwe CNDD-FDD nako sabagumya banga bose bari bashiki iyo ngingo eka tutti bagiye n'ingingo yari yafashwe n'umukuru w'igihugu yarahaco gihe asanzwe serukigwa ubuye n'utwara igihugu ako twabuze ko igihugu ntigifaka byukira abandanye naho abantu babatakihari uno munsi amakosa yakozwe na Nkurunziza amakosa yakozwe n'abari muri guverinoma ya Nkurunziza arashobora kubazwa bari muri guverinoma ya Ndayishimiye nabo bakorana kanatsinda ntibari banatandukanye bari hafi na hafi bisigura yuko uno munsi rero ino guverinoma ya Ndayishimiye itegerezwa kwicara igafata ingingo zibereye zituma abarundi bose barenganijwe bashobora kurenganuka
Tirinda
ndongeye kubaramutsa abasirikare bagiye kurungikwa kugwana mu gihugu cha Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo ngo ntibahabwa akajyo ko gusezera imiryango yabo nkuko biva kubarungikwa mu bihugu bya Somalia na Centrafrique abariko baregeranywa kuva ku munsi wejo ngo barungikwe aho muri Kongo bo mu ntara ya kabiri ya gisirikare basaba umukuru w'ibiro bya gisirikare kubaha umuco kubijanye n'ingorane bazogerera muri izo ntambara abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko nabo basabwa nabo basirikare kuraba neza ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Felicito Ndayishimiye atariko abashora mu ntambara kugira hishe ku kiringo cya gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza arico nkweze ya marere mu Burundi inkuru na Ninette Nancy Motoni
abasirikare bo mu ntara ya kabiri bavuga ko batabwirwa n'abarongoye ko bagire batwabwa kugwana muri Kongo ikiringo bazohamara nacyo nyene ngo ntacyo babwirwa ibeze bikabatera ubwoba kuko n'imiryango yabo abatwara igisirikare badashaka ko bayibwira ko bagiye kujabukanwa kugwana muri Kongo abasirikare bakabona ko babaje kugwana nabo mu gihe bizoshika leta igasanga ariyo yabarenganije biturutse ku kiringo cya gatatu icyo gihe ngo bagabangana ubutegetsi sibazo sikira barabugabangana abasirikare nabo bahahoneye imiryango yabo nayo iri mu marira umwe muri abo basirikare abivuga muri aya majambo ijwi ryo tukaba twarihinduye
kose akantu magomba gutumirwa ko bakuje kwa muri Kongo cyangwa ngo akubwira ati mugende uvuganye n'umuryango cyangwa uzomara igihe kinini 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 twibwire bikaje bidutera amakenga ndetse n'ubwo bakajamo kuko imiryango yacu atagomba ko tuyibwira yuko tukwiye kujabuka muri Kongo kujya kwa Somalia na Central Africa ikindi twebwe tuzapfirime nyungabo mbeno ni hamwe twosanga abatuja kugwana hari ibyo leta izosanga hari ibyo abarenganije cyane cyane biturutse mu kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu nk'uko abarundi bahunze igihugu babivuga abakiri mu gihugu babivuga reka ndetse nabo bafashe ibigwanisho bamwe barigeze kuvuga ko ari ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'amasezerano yarushanwe yakomoka ko abazo babinshuye akababaro bazo bari bahande si ba bantu bazogabangana ubutegetsi natwe imiryango yacu yabuze cyangwa twebwe turataha zirayoye nk'uko byabaye bamwe bamwe bari ku butegetsi akaba ari batagomba kwemera ko bagenzi babo nabo babusabikanya bisunze ibyo bemeranije iyarusha
abasirikare basaba Prime Niyongabo arongoye ibiro bya gisirikare kubatomorera uko ibibazo bazohurira navyo muri izo ntambara bizokwishyugwa twongere dukurikire umwe muri bo
twebwe abasirikare bo mu ntara ya kabiri ya gisirikare ari isigaye yitwa Tezene Divizio turasaba umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo ucisha hirya no hino adutomorere neza ati mwebwe mu ntara ya kabiri ya gisirikare mugiye kujya kugwana muri Kongo angira atubwira ati uzora yaguyeyo azotahukanwa ukugu umuryango wiwe uzobimenyeshwa ukugu uzorumva ishaka ababaro iyi uwakomeretse n'abazoza ukugu azovuzwa ukugu iki twebwe cyane cyane nibyo tumusaba
abasirikare kandi basaba abakuru b'ibindi bihugu gukurikirana neza ko Felicito Ndayishimiye arongoye Burundi atari ko yirengagiza ko kiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza atari cyo kiriko kirabakwegera mu ntambara basanze ari cyo baheze bavugane bakosore icyo kintu
twebwe rero dusabe abakuru b'ibihugu nabo nyine barabe neza umukuru w'igihugu w'u Burundi kuko uravye abafashe ibigwanisho ukaraba n'impunzi zahunze ukaraba natwe bwo masekari bamwe bamwe bagiye barapfa hejuru ikigo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu abandi bakanyuruzwa n'ubitarahe barabe babaze umukuru w'igihugu ati raba neza ko wewe naho uja kugwana naba ataki bazo cyo bagifitanye isano n'ikirimo cha 3 cy'umukuru w'igihugu kuburyo buhagarika nabafashe igwanisho nimba ari turasaba cy'ikirimo cha 3 cy'umukuru w'igihugu abanze bakosora ico kintu twibona kinzo sa umukuru w'igihugu hamwe n'umukuru w'igihugu w'igisirikare nabo bakumi bihugu abanze bavugane kuko birimo ibinegezwa.
Urakoze cyane Ninette Nancy Mutoni kuri iyo nkuru. Tukaba tumaze kumenya ko mu ntara ya kabiri ya gisirikare hamaze kwegeranywa kuva ku munsi w'ejo abasirikare bo mu ikambi y'amajanabiri na 22 yo mu Ruyigi itwagwa na Lieutenant Colonel Kahomera Marius asanzwe apfukwa mu mabi atari make akoregwa abiyamirije ikiringo cha gatatu cyo muhese President Petero Nkurunziza. Abandi nabo mwibatayo ya 21 yo mucankozo hamwe nibatayo ya 22 y'igitega ijejwe gukoresha inkoho nenene. Inyuma yaho umunyamabanga w'umugambwe SNDD FTD yubahukiye kuvuga ko ubumenyi butangwa mu mashure ataco bumariye igihugu aho Reveriano Ndikuriyo yatanze akarorero kicikwa c'ibiharuro ko ataco kimaze bamwe n'abandi babandanya kugira ico bashikireje. Libera ntibashira kandi n'umuhinga mu vy'indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza akongera akaba n'umuvugizi w'umuhare Mape Burundi Buhire abona ko kuvuga ko amashure y'ubushakashatsi na cyane cyane ibiharuro atakamaro bifitiye abavyiga mu buzima ngo ni imvugo mbi cyane ku Burundi n'ugwaruka. Agahamagarira nyabuna ugwaruka kwiga amashure menshi ashoboka kuko igihugu cyubakwa n'ubumenyi. Inkuru na Jeannette Kamikazi.
Ni bwari bwo bwa mbere ashikiriza amajambo ateye isoni kandi rimwe na rimwe yerekana ko atakintu afise mu mutwe cyo tumashobora guteza imbere igihugu n'abanyagihugu. Uwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo batazirakora abanyagihugu bakaba baherutse kubitwa n'inkuba bumvise abwira urwaruka ko ubumenyi butangwa mu mashure ataco bumariye igihugu. Sabanyagihugu rero gusa batangaye n'abahinga batandukanye baratangajwe n'iyo mvugo batako baragira n'ico bayivuze ko. Liberanti bashira kandi n'umuhinga mu vy'indero akaba n'umwigisha muri kaminuza uretse ko byamutangaje yabanje gusigura akamaro ko kwiga ubumenyi bwo mu mashure. Tumukurikire asanzwe ari n'umuvugizi w'umuhari mape Burundi Buhire.
Icambere cyoco igihugu cyose cyubakwa n'icabwenge hanyuma rero kugira igihugu kironke icabwenge nuko abatwara barongoye igihugu bashiraho imigambi n'imigabo itegura ugwaruka kugira baze baronge ubumenyi bukwiye buzobafasha kubaka igihugu gutorera inyishu ibibazo bizoba bihanze igihugu mu myaka iri imbere. Ari nacyo gituma mu bindi bihugu indongozi ahubwo zihimiriza ugwaruka kwiga rukaminuza no kuvuga bakiga amashure bakaronga ubumenyi bukwiye gushika kure. Ni nk'umuvyeyi yama yifuza yuko umwana wiwe amurusha mu byigwa amurusha mu bintu byose by'ubuzima.
Kuguwo yanonosoye ivy'indero amenyesha ko kubona Reveriano Ndikuriyo yarubahutse kuvuga amajambo nkayo ngo byerekana ko uwo mutegetsi ikibanza arimwo yakironse nk'impanuka yo muri kahise. Uwo muhinga akabandanya yerekana nyabuna k'ubumenyi bwose ngo bwisunga ivyigwa by'ibiharuro. N'ubu nyene twongere dukurikire Liberanti bashira kandi n'umuhinga mu vy'indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza.
Kumva rero umutegetsi arongoye ubwambwe uri ku butegetsi abwira ugwaruka yuko ibiharuro ataco bimaze afise micro mu minwe ariko aravugiramwo kibagira yuko ijya micro ariko aravugiramwo ntiyashobora kuba hatabi ibiharuro bitari ibintu bigayitse ku muntu w'umutegetsi ajejwe amabanga ayo umutegetsi abonana kenshi n'ugwaruka hanyuma akabasuka kujya sukubisuka kebura no kubasuka. Hama rero imvugo ngiyo ntitangaje kuko kiya kibanza arimwo ni uvuga ko ari accident de l'histoire. Nagira namugire yuko ama science yose ivyigwa byose bihagaze ku biharuro. Naho uja mu ma science humaine usangayo ibiharuro ari bya statistique ari mu byo gutunze ibintu byose umenyi bwose bisunga ibiharuro
Libera ntibashira kandi uretse kwabona ko kuvuga bene iyo mvugo ari mvugo mbi cyane ku Burundi n'ugwaruka ahamagarira nyabuna ugwaruka kwiga amashuri menshi ashoboka ngo kuko igihugu cyubakwa n'ubumenyi akibutsa ugwaruka kwejo canke hijya ejo aribo bazoba baramutswe igihugu akabanegura yivuye inyuma imvugo ya Reverien kuri yo ko yerekana ko we watize agaheza akarondera kubesha ugwaruka yitwaje ko afise amaronko atanu wuzu ko yayaronse Ongere dukurikire umuvugizi w'umuhari map Burundi buhire arabisigura
Nagomba gutera kamo ugwaruka rushaka kunyumviriza bamenye yuko kazoza kabo kari mu bumenyi mu kwiga bakanonosora ivyigwa bagashina kure ntibagiye rero ibiharuro ibiharuro mu gifaransa bavuga bati c'est la mère de toutes les sciences ntibaje barumviriza abategetsi nkabo barabahenda barabakoresha bashira imbere amarongo muri rya jambo yavuze ashira imbere amarongo ntashira imbere neza y'igihugu ntashira imbere neza y'ugwaruka ubushira imbere neza y'igihugu ahimiriza ugwaruka kwiga bagashikana kure bakabategura kuko mu myaka 10 imyaka 20 imyaka 30 nubwo gwaruka ruzoba ruramutswa igihugu nta mutegetsi rero akunda igihugu yifuza ineza y'igihugu yo kubahuka akavuga yuko kwiga ibiharuro atacho imaze kwiga kugashikana kure atacho imaze kw'amashuri atacha maze ko cane cane arukuja cyukurondera maronko iyo ni imvugo igayi abarundi bose bakwiye gutera ivyatsi mu Burundi no musi harabuze akarorero imvugo ugwaruka kugendera bico no kwita mu gifaransa reference muri hamake rero iyo mvugo isigura byinshi cyane isigura we kwakize no kwibwisha ukuri isigura yuko ivyo biharuro atacho ntazi nico bimaze araba ikibanza arimwo n'uburyo afise atize nk'abandi hanyuma rero agaca hendo gwaruka abahendesha ibintu bidafashe na gatoyi
tubibutse ko ivyo Liberal ntibashira kandi yashikirije abisangiye n'abarundi batari bake aho nabo nyene babandanya kwerekana ko igihugu muri kino gihe kidafise indongozi zikunda igihugu ahubwo igihugu caguye mu isanganya kubona kirongorwa n'abategetsi bo muri CNDD-FDD abo banyagihugu bakavuga ko igihe kiriko kirarengana cyo kugwanira kubohoza igihugu kugira ngo abana b'u Burundi bazogire kazoza batariko bararonka muri CNDD-FDD
nawe wa Jeanette Kamikaze urakenoye kuri iyo nkuru wa dutohoreje Arahaze hafi ndwe zibere havuzwe ubusuma bw'ibikoresho mu kigo cy'ingoro y'amakoraniro mu kigobe ibyo bikoresho bikaba bigizwe n'ama ecran manini manini yo kurabiramwo ivyerekanwa mu gihe cy'amanama imoteri zitanga umuyaga nkuba amakamera hamwe n'ama microphone kugera ubu ibyo bikoresho byose bishobora kuba biri aho umukozi wo mu gikoni kwa Jeraza Daniel Ndabirabe arongoye inama nshinga mateka y'u Burundi aba ibyo bikoresho akaba yabitwaye atumwe n'uwarongoye inama nshinga mateka abanyagihugu bavyumvise bavuga ko bakubiswe n'inkuba kumva umutegetsi nk'uwo yitwa kwaserukira abanyagihugu yagerezwa ubusuma nk'ubwo ku bwabo ngo intwaro ya CNDD-FDD yuzuyemwo abasuma kuva ku mutwe kugera hasi intwaro ikwiye gusezeregwa inkuru na Abel Nzambimana
kwa radifirasi umwe mu bakoresha b'abakozi bo mu gikoni kwa Gerard Daniel Ndabirabe arongoye inama nshinga mateka y'u Burundi niho hoba habiswe ama ecran manini manini 28 ama kamera 17 ama microphone 1000 hamwe n'ibindi bigendana n'izo microphone imoteri indwi zitanga umuyaga nkuba hamwe n'ibindi nkuko tubisanga ku kinyamakuru Romanda ibyo bikoresho byavuye mu kigo cy'ingoro y'amakoraniro mu kigobe ku itegeko ry'umukuru w'inama nshinga mateka Gerard Daniel Ndabirabe ngo nawamenye ko bwo bari busuma cyane umutego ngo kuko muri kino gihe harangwa injyane mu mugambwe CNDD-FDD icyo bikoze cyo mu gutwara ibyo bikoresho ntarugi na rumwe ngo muri icyo kigo cy'inama y'abakoraniro mu kigobe wabomowe uwo mukozi wo mu gikoni nk'uko ikinyamakuru Romanda kibanda kibandanya kibivuga ngo yari yawe uburenganzira na shebuja Gerald Daniel Ndabirabe bwo gusohora ivyo bintu eka mbere n'umugezwe ububiko bw'ibintu muri icyo kigo yari yahawe ayo makuru kugira areke ivyo bikoresho bisohoke Radislas rero akaba yakoresheje imodokari ya double cabine y'icyo kigo nyene cy'inama nshinga mateka y'u Burundi mu gusohora ivyo bikoresho abitwara muri quartier Gatunguru ya zone Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Iyo modokari ikaba yakoze amatura 3. Mu kinyamakuru Romanda bandika bavuga ko Gerald Daniel Ndabirabe arongoye inama nshinga mateka ko ariwe ashobora kuba yabwiye uwo mukozi wiwe wo mu gikoni kukota inzu mu Gatunguru kugira ibikwemo ivyo bikoresho. Kushika uwo munsi ibikoresho bitwagwa uwo mukozi Radislas akaba yaba mu ikambi Deseya. Abanyagihugu bavyumvise baguye mu gahundwe ngo birateye isoni kumva uwitwa ko aserukira abanyagihugu akaba anarongoye abandi baserukira abanyagihugu avuzwe ko ubusuma nk'ubwo ngo nta kindi bagishyitse bavuga atari uko abarundi bakwiye kuva hasi bagasezerera intwaro ya CNDD-FDD ngo kuko yuzuyemo indongozi z'abasuma kuva ku mutwe gushika hasi.
Na wewe Abel Nzambimana urakoze kuri iyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma batumerira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye.
Bato batari gito turi urwaruka rw'u Burundi turi bato bagira kuba igito kwiyibagiza umubabaro w'igihugu intuntu y'ababyeyi bahekurwa buri munsi ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagendera ryapfunditswe n'intwari ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi. Turi abana b'u Burundi inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga zigaca kure babambone n'abanjana n'ibije bamahoro yanje azira amahoro ya bose bibagira vuba amarushwa y'abarundi igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha miryango bama banyote wa maraso y'abavukana dukomoka kuri Nseruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza kwica no kwangaza abarundi. Turi urwaruka rw'amarugavye rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze rwamiza akabuye k'intare rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu maze neza kuri bose itsimbatare abarundi barangwe ukuri ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza.
Ibitenge birenga 300 vyarafatiwe ku muhana w'umukenyezi asanzwe ari mu nama manozwa jambo ya komine Buganda intara ya Cibitoke. Ivyo bikaba vyabaye mu mpera z'ukwezi guheze kwa gitugutu. Ivyo bitenge bikaba vyari bivuye mu gihugu kibanye ca Congo iharanira demokarasi. Abanyagihugu bo muri iyo komine ya Buganda bagatangazwa n'ingene nyene gufatanwa ivyo bidandazwa atahanywe ngo bikagaragara ko akingiwe ikibaba na bamwe mu bategetsi bakomeye b'umugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu naho umukuru w'igihugu adasiba kuririmba ko yahagurukiye ba kaboko ngo biracagoye ko uwo mugambi ushigwa mu ngiro mu gihe hari bamwe bakora urudandazwa rw'amagendo ariko ntibakomwa komwa. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2025 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 n'igipolisi cy'u Burundi cyafata ku muhana wa Adeline Ingabire ibitenge 322 byinjiye bivuye mu gihugu cha Congo iharanira demokarasi. Ibyo bikaba byabereye kuri transfer sale ya gatatu ku mutumba wa Nyamitanga zone Ndava komine Buganda intara ya Cibitoke. Adeline Ingabire ni umukenyezi wahoze ari umuhanuzi mu buserukizi bw'u Burundi Bruxelles mu gihugu cy'u Bubiligi. Amakuru atangwa n'abanyagihugu amenyesha ko uwo mukenyezi ari mu bagize inama mpanuzi wa jambo ya komine Buganda akaba no mu bavuga rikijana mu mugambwe CNDD-FDD. Asanzwe mbere yari yaranitoje mu kibanza c'abashinga amateka mu ntara ya Cibitoke. Abo banyagihugu bavuga ko atari rya mbere uwo mukenyezi yafatanwa itonga kuko yama yavuzwe mu rudandazwa rwa magendo rw'ibitenge nkuko byemezwa na bamwe mu bapolisi bakorera ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Amakuru Radio Haguruka ikura mu Cibitoke abandanya shikiriza ko uwo mukenyezi yigeze gufatanwa itonga mu mwaka 2021 igihe yariko aragerageza kwinjiza ibidandazwa cyane cyane ibitenge abicishije mu ruzi Rusizi. Bikavugwa ko uwo mukenyezi Adeline Ingabire yowe yashaka kuvyinjiza mu kinyegero kugira ntarihe amakori ya OBR. Umwe mu badandaza baho muri komine ya Buganda avuga ko Adeline Ingabire yaciye asubizwa bidatevye ibyo bidandazwa yari yafatanywe mu mwaka 2021 ivyatangaje cyane abanyagihugu. Amakuru y'ibitenge 322 byafashwe mu kwezi guheze ku igenekezo rya 2025 aremezwa n'igipolisi aho kivuga ko ibyo bidandazwa byaciye bishikirizwa ugwego rw'ubutungane muri yo ntara ya Cibitoke. Ariko rero abarongoye ugo gwego bakaba ataco bashima gushikiriza kubijanye no kudahagarikanye ne gufatanwa ibyo bidandazwa kugira ngo abihanigwe. Ibyo rero bigatangaza abanyagihugu wo muri komine ya Buganda aho bemeza ko ibyo bigaragaza ko umukenyera rugamba Adeline Ingabire akingiwe ikibaba namwe mu bategetsi bakomeye b'umugambwe CNDD-FDD. Kubwo abanyagihugu naho umukuru w'igihugu adasiba kuririmba ko yahagurukiye bakaboko ngo biracagoye ko uwo mugambi ushigwa mu ngiro mu gihe hari bamwe bakora urudandazwa rwa magendo ariko ntibakomwa komwe. Mu ruganda rwa Radio Haguruka tukaba tutashoboye kuronka Pamphile Hakizimana musanire wa komine Buganda kugira ngo twumve ico yoba abivugako.
Urakoze cyane Aline Munezero kuri iyo nkuru. Abanyagihugu bo muri karitsiye ya Jabe ya mbere muri komine Mukaza ku mugwa mukuru ubutunzi Bujumbura bavuga ko barambiwe no kubaho batagira indongozi. Akabaheze amezi abiri batagira umutware ngo bameze nk'intama zitagira umwungeri. Abanyagihugu basaba urongoye igisagara cha Bujumbura hamwe na musitanteri wa komine Mukaza kubakemurira ico kibazo. Aho akaba ari nyuma yaho wahora arongoye iyo karitsiye ahagarikiwe mu mabanga yiwe na musitanteri wa komine Mukaza biturutse kuvyo yagirijwe n'umukuru w'inama ya komine Mukaza. Abanyagihugu babona ko leta ya CNDD-FDD itanezwe abanyagihugu kuko ngo ntibatahura ingene abanyagihugu babaho batagira indongozi. Iyo leta ngo irakwiye kuva ku butegetsi. Inkuru na Alice Mukeshimana.
Abo banyagihugu bo muri karitsiye ya Jabe ya mbere bavuga ko haheze ikiringo cy'amezi agera kuri abiri batagira umukuru wa karitsiye yabo ya Jabe. Ni mu gihe uwahora arongoye iyo karitsiye azi ku izina rya Aline Niyonzima yari yarahagaritswe mu mabanga yiwe na musitanteri wa komine kubera ibyo umukuru w'inama ya komine Mukaza yamwagiriza. Ukudahuza k'umukuru wa karitsiye ya Jabe ya mbere hamwe n'undi mukenyezi azi ku izina rya Anike niyo ntandaro ya karitsiye ya Jabe ya mbere itagira umutware. Ni mu gihe umukenyezi witwa Anike Sabimana hamwe n'uwo yararongoye karitsiye ya Jabe ya mbere Aline bahurira mu bunywero bariko barasangira niho umukenyezi yitwa Anike yavuga ko azoruhuka ari uko yirukanywe. Ibyavuzwe bikaba bitatebye gushigwa mu ngiro. Iyo akaba ariyo ntandaro y'igihagarikwa kw'iyo ndongozi ngo kuva icyo gihe abo banyagihugu bo muri iyo karitsiye ya Jabe ya mbere bavuga ko niyo bagiye gusaba ijambo mu ntwaro ko bitaborohera kuko batagira umutware. Bagatangazwa cyane no kubona komite ya komine ya Mukaza yatumye ihagarika uyo arongo barongoye quartier yabo ariko ngo ntibaheze ngo basubirize iyo ndongozi. Ikindi abanyagihugu bidogera izo ndongozi z'igisagara cha Bujumbura ngo nuko niyo abo banyagihugu bagiye gusaba ijambo bitaborohera kandi aribo bazi icatumye bahagarika umukuru wa quartier yabo kubwa abanyagihugu ngo bihweje ibibazo iyo quartier ifise kuva batagira ubarongora ngo barabona ko na leta ya CNDD-FDD itazi gutwarira bose. Ibyo bakaba bivuga ngo kuko icyo kibazo cy'iyo quartier kizwe guhera kwa mustaneri wa komine mukaza gushika no kurongoye igisagara cha Bujumbura kubwa abanyagihugu ngo babona ko izo ndongozi zose zobogozwa mu mabanga. Ibyo akaba ari byo bako barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuko ngo atacho babamariye.
Reka tugushimire na wewe Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru. Agateka k'impunzi z'abarundi zahungiye mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania gakomeza gutosekara bikomeye. Aho ni mu gihe hirya y'ejo abakozi bitirirwa iperereza rya Tanzania mu kambi ya Nduta bafashe abana bariko badandaza udusigati barabahohotera gushika naho baja kubapfunga n'imiryango yabo nayo itega ubwoba. Izo mpunzi zigasaba ko abo bana boreko kwa ama zikakingirwa agateka kazo nayo ngo naho biboneka ko zihohotegwa kugira zihunguke ntizirota zihunguka mu gihugu kikirangwamwo ubwicanye bukogwa na leta ya CNDD-FDD yabangaje. Byinshi na King Blaise Iranzi.
Hari hirya y'ejo igenekerezo kabiri uku kwezi kwa munyonyo nk'igihe cy'isazine z'agatondo niho abakozi bakorana n'iperereza ry'igihugu cya Tanzania bita ba usalama wa ndani batangwa guhohotera impunzi ngaho mu kambi ya Nduta bahereye muri zone y'indwi. Izo mpunzi zikaba zari zifise utudandazwa ziriko ziradandaza. Amakuru adushikira akaba yemeza ko muri ako kanya nyene baciye batangura gukoresha inkoho na vya vyuka bikoroza amosozi bita gaze lacrimogene mu kinyamazuru. Eka biravugwa ko n'umukuru w'iyo kambi ya Nduta ariwe Samuel afise uruhara mu byakozwe muri iyo kambi kuko muri ako kanya yari kumwe nabo bari kubarafata izo mpunzi. Ayo makuru nyene dufise akaba yemeza ko haciye hafatwa abana bane mu bari kubaradandaza udusigati barahohotegwa mu kubakubita niko guca bagenda babatwaye. Gushika ubu bikaba bivugwa ko bafungiwe mu gasho ngaho muri iyo kambi nyene. Ayo makuru nyene akabandanya yemeza ko hari mu miryango yabo bana bafashwe woba wamaze guhunga iyo kambi kubwo gutegwa ubwoba. Gushika ubu abo bagize uwo muryango bose akaba atawuzi iyo bari. Izo mpunzi zisaba ko abo bana babo borekugwa kuko atampamvu n'imwe yotuma bafungwa. Ikindi izo mpunzi zisaba akaba ari uko umutekano wazo wokingirwa bikwiye. Mu kababaro kenshi izo mpunzi zikaba zabwiye Radio Haguruka ziti nduguruye twa Mugina akagato tetso dukoregwa ngaha muri no makambi kararenze kuko turakubagurirwa birenze urugero. Haraho duheba tukiheba tukibaza ko tutakiri abantu nk'abandi. Zirongera ziti abafisi ijwi bishika kure kuma mudufasha gusemerera ubundi bwo umutekano wacu uragiramiwe cyane ndugaye kwa Mugina. Nubwo rero biruko izo mpunzi zirarahira zikarengwa ko zitazopfa zitashe mu gihugu cy'u Burundi kuko kikirangwamo ubwicanyi butandukanye kanye bw'amabukogwa na leta ya CNDD-FDD kandi ariyo yatumye bata igihugu cyabo bagahunga. Bakavuga ko mu gihe CNDD-FDD izoba ikiri ku butegetsi bazemera gupfira muri ayo makambi. Nayo abakurikiranira hafi agateka kazi na muntu na kimpunzi ntibahengeshanya gutera kamo ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gufata iya mbere mu gukingira izo mpunzi ziko zirahohotegwa bunyamaswa ngaho muri icyo gihugu cya Tanzania.
Reka na wewe King Blaise Danze tugushimire kuri iyo nkuru. Nshuti bakunzi b'amakuru mutegurirwa n'uruganda rwa Radio Haguruka twabateguriye uyu munsi naha arangiriye ndabashimiye ye kuba mwayakurikiranye. Ndasubiye gukengurukira abagize uruganda rwa Radio Haguruka bayatororokanije bakongera bakayabashikiriza. Ntibagiye uwatumye amajwi ashobora kubashikira ariwe Jisrene Manirakiza. Nanje nariko ndayabashikiriza nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza gusigara amahoro. Imana ibandanye kubarinda na ubutaha.
Haguruke, haguruke Barundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.